Tumo mai ki te whare pēke.
People have been kind to us. Our furniture, our computers, our Wi-Fi.
But it was an actual vault?
Yes, yes.
Nō te rātou i tūwhera no te whare nei hei ruruhau i ngā pakihi o te nei takiwā. He hua o te tahua whakawhanake i ngā rohe a te kāwanatanga. Whārau mano tāra te wāriu mō ngā tau i rima.
We are part of the Te Wewe Naati cluster, Rai cluster, and we saw it as an opportunity to demonstrate to our whānau that we can do things for ourselves.
Ko ngā ringa raupā ēnei o te tarahi Te Wewe Naati, tetahi o ngā pakihi kua whai wāhi ki te whare pēke.
Te Wewe Naati and Te Rua o Waiapu are partners in a Mana Waiapu project. So that's one of the companies.
Ahakoa ngā tohe o te iwi kāinga, i katia e Westpac ngā tatau o te whare pēke i te tau 2015. Nā te hau kāinga anō ngā kuahai whakatūwhera, hei tauawhi i ngā pakihi o ngā tipurau. E tūwhera na te whare pēke ki te iwi kāinga, ki te tā pepa, ki te hono ki te upurangi, me te whakamahi i te mihini ka pēhoki, mo te kore utu.
We have 14 computers that are available. We have 6 desks here within the hub itself, where whānau can have access to the world.
He hōtaka whakahaere pakihi e whakarite ana, he awhi i te hunga hiakai, ka rewa, a te rā marama. Kohine Parata, te reo irirangi o Ngāti Porau.